uwo muntu aca arandigata mu kiganza arandigata mu kiganza andigase mu kiganza aca abivuga mu Kiswahili mugaba asiguye yuko ngo nuka mu kiganza uko ngo umuntu ngo agwaye ishano ngo gusanga ngo anuka niko ndabyumva ntabyonze hanyuma aca amutuma kinju hirya niniya ayikure kuri boutique ayizane iyo kinju arayizana hanyuma sinibuka neza ibintu yasizemo aca ambwira ngo uyu ngo aya mazi rero ngo azoze arayanwa azoze arayanwa mugabo jewe naciye nahora kuko ari umupfumu kuko naciye ndabibona kandi aho hantu nahora numva bahavuga ko hari umupfumu duca turataha dutashe jewe ca ndabwira mujikanje harya rero abantu bize kuko we yarize umuntu yize adakijijwe usanga agoye usanga ameze ukuntu kuko bobo bobo bashyira umutima ku byo babona no ku byo biyumvira no ku byo baba barize niho babona yuko ubwenge bwabo bugarukira
bakunzi b'ibiganiro bica ku muco wa TV turabaramukije twifuriza amahoro y'Imana uko mubibona turafise umushitsi yatugendeye ku kamera za Umuco ya TV aratangura tuganirira tubwira akazina kiwe hanyuma tubwira icyo Imana yashyize ku mutima nagomba rero gufata akanya mbere y'uko dutangura kugushimira abantu badahengeshanya kutubwira ko ibiganiro byacu bibanhimbara bibanezera natwe turasenga Imana kugira ngo iduhe ibiganiro bigashika ku nyota kandi murakoze ko mwamutubwira yuko ibiganiro byacu bibahimbara none rero reka dutange mikrofone aratangura twidondora hanyuma aca tubwira icyo Imana yashyize ku mutima wiwe kazi
murakoze natwe turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu natwe turahimbawe kandi turaryohewe no kubona duhabwa iri kaze ryo kuba ngaha ku iradiyo kugira ngo dushobore gushikiriza icyo Imana yashyize ku mutima wacu biratuhimbaye cyane kandi turaryohewe hama ndi mwene so dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru nkaba nitwa Banshiganino Edouard kandi nkaba ndi umusore ibyo nabyo birampimbara kandi birampimbaye kuba nkiri umusore agikijijwe agifise inzara n'inyota byo kugororoka kuko abenshi twoba tungana canke turi kumwe mwa runo rungano rwacu benshi bagenda bahura n'intambara abandi byarabagoye ariko twebwe n'ubuntu twagiriwe ibyo navyo Imana n'ibihegwa icubahiro hama rero twagomba tubabwire ibitangaza Imana yadukoreye biciye mu ntahe kuko Yesu icamuzanye ngaha mu isi kwari kuruhura abananiwe kuko ari ku musaraba yaravutse ijambo ngo nimuze mwese kuri jewe abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mu byamuzanye aha mu isi rero yaraje kuruhura abananiwe abaremerewe n'ibyaha byabo n'abaremerewe n'iyindi mitwaro kanaka ivyo biri mu byamuzanye ngaha mu isi rero jewe mbanje kuvuga ingene narose agakiza twebwe tuvuka turi abana cumi umwe ntakiriho mugabo turiho turi icenda gushika ubu muri abo icenda ni jewe novuga yuko nkijijwe abandi bamwe bagiye barakizwa ariko gushika ubu novuga ko ari jewe nkijijwe ariko nagiriwe ubuntu muwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda Imana irahamagara mama nawe arakizwa kandi ibyo ntibyaciye intege ngo ni uko mu muryango wose ari jewe nkijijwe gusa nubwo intambara zagiye zirabaho bangwanya bakangwanya ariko nagumye nagumye mbandanya urugendo gushika n'ubu birampimbaye cyane kuba nkikijijwe kandi murumva yuko nabandi rikirabahamagara mwumva ko mama nawe yakijijwe nabandi ngoma ndabasengera namwebwe muze murafasha kugira ngo nabandi bashobore gukitswa Yesu nabahezagire hama rero intahe nyamukuru nagomba gushinga intahe y'ukuntu Yesu yankijije indwara naringwaye iyo ndwara nagwaye nayigwaye niga muri kaminuza mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo ndwara ukuntu yaje yiyorobetse mu buryo bwari bugoye gutahura cyane kuko mu kugwara natanguye ndagwara ururimi ururimi ni n'urugingo abantu benshi batazi ko rukunda kugwara kandi nivyo ururimi ntirukunda kugwara nk'uko namwebwe mubizi ariko kandi hari igihe rugwara rero nafashwe ndagwara ururimi ururimi ruragwara haraza ko ibiherehere gushika naho nyene ruvyimba ruravyimba mu kanwa ku buryo bw'uko ntashobora kuvuga n'ikintu na kimwe haragera naho bidakunda yuko shobora gufungura burya aho twaba tubanye n'abandi bene data twari kumwe muri kaminuza aho twari tubaye byarashitse aho kugira ngo shobore gufungura baza barafyonyorera nka kurya k'umwana ciga kurya bafyonyorera indya kugira ngo shobore kuzirya bakabifyonyora nyene bikaba nk'amazi nka kurya k'ubuye nkababunwe kurya k'ubuye kuko ururimi byasaba yuko ata kintu corutoneka kuko hari habaye ibikomere rwose 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 ku rurimi ndaba ngaho nkazambabunwe nk'unwa amazi ibifungurwa gushika naho rero numva yuko ifungurwa bitagikunda ko ndazirya binaniye ntibyakunda yuko dushobora kuja hamwe ngo dufungurane n'abandi kuko baca bacura kandi namwe murabyumva ariko ndagumaho gushika naho rero ndonda cane umubiri nyene urahera nyene ndaba akaheze hama bigenze uko ndagenda kwa muganga ngiye kwa muganga barampima igipimo cya mbere babanje kumpima sida bambwira ngo tugomba tugupime turabe yuko utoba urwaye sida kubera ibyo biherere byari ku rurimi nanje gusa nyine ndabanza ndavuga mu mutima ni aho nta ngorane kuko ndiyizi ndazi yuko ata sida nagwaye kuko harya umuntu wese niwe aba yizi kandi ibi bintu tuvuga byo gushingirwa intahe burya umuntu wenyine ku gatwe kiwe niwe yishingira intahe rero ndagumaho barampima mugabo ahandi naho nkumva ubwo nkavuga none nk'ubu hamwe bosanga ngwaye iyo ngwara imbega yemwe ba bene data tubana ntibohava babyiyumvira gute ntibovuga ni wa muhungu bya bintu yahora yivugisha kwari ukutubesha kumbe yahora akora ibyaha yinyegeje mugabo ahandi naho umutima nkarema kuko nabanzi yuko atacani yagiritse harya bene data umuntu wese azobeho yishingira intahe uko azoba ari kose naho azoba ari kose kuko iyo wishingira intahe n'abandi bokuvuga nabi mugabo wewe wishingira intahe na mwemu waba gushingira intahe ibyo byonyine biramaze kandi birakwiye Yesu nabahezagire hama rero barampima bamaze kumpima icyo gipimo cya sida ntacyo batoye basanze nkomeye meze neza canumva ndaryohewe bigenze uko bamaze kubona ko iyo ndwara atayo ngwaye baca barantekerera imiti ndagenda ndayinwa kuko umuganga murazi iya gupimye ntagutora indwara ijanye n'ibipimo agupimye ntabura umutaguha yisunze ukuntu gwaye iyo miti yarayimpa barayimpa ndagenda ndayinwa bampa umuti wo kubundika mu kanwa mbere bambwira ngo uwo muti rero ntuzumire ti ukamira uzocupfa narahundika nkabundika mu kanwa uwo muti hanyuma mbunditse hari umwanya bari bampaye nkaheza nkacacira ariko se atari imana izikama abantu hari ikintu boshyira mu kanwa ukavuga yuko kitazomanuka cyangwa ukavuga ari cyitsa yuko utazopfa hajya imana niyituzigama rero ndagumaho uwo muti maze kubona yuko sinashotse nkira cyane mugabo ibihehere byaragabanutse ndongera ndafungura utuntu gake gake ndagumaho ndabona yuko umenga ndagiye gutora mitende ariko haheze igihe bya biherehere birongera biragaruka urwa rurimi rurongera ruragwara nanje ndagumaho nyene ndatekereza ariko ndaguma senga kuko nabona ko umenga n'ibitero nyene by'abadayimoni bigenze uko subiriye kugwara kwa kundi nasubira ndaja kwa muganga bampima kwa kundi nyene ariko maze kubabwira ko bari bampimye kwa kundi bampaye na wa muti nyene cya ndagumaho munyuma rero munyuma inyuma y'ibyo niho rero nagwara rero nyakugwara numva umubiri wose umenga hariho ishinge banteye umenga banteye ishinge aho nkora hose nkumva mbabara aho nkora hose nkumva mbabara munda hose numva ndababara ndiyumvira nimbega yemwe none ibi bintu ngwaye ni biki ndagumaho ndatekereza mugabo uko maze kugwara uko kuntu nta kintu na kimwe nashobora gufungura kuko apeti yaciye igenda imaze kugenda sinafungura ngo bikunde haragera naho rero inda yicamo kubiri inda iricamo kubiri uruhande rw'epfo rubukwago n'ubwo ruguru rubukwago ucumenga ngize inda zibiri kuko igipande cy'epfo nticyari kumwe n'icya ruguru burya rero ngize ngo njye nk'utuntu twahera ngaha aha ntitwashobora kumanuka ngo dushike iyepfo ndagumaho bimaze kugenda uko ndabona yuko ibintu byo gufungura bitsongora ndagenda kwa mushikanje hariho mushikanje mukuru ari Bujumbura nyene ni Bujumbura yaba mu Kamenge ndavuga nti reka ngende kwa mushikanje basi ndamwegere kuko abo bantu twabana nabo hari hageze aho babona yuko bibagoye atakuntu boshobora kufasha kuko injya twafungura murazi ko namwe hari injya umuntu afungura akomeye n'izindi fungurwa nyene umuntu agwaye aca asabwa yuko yoza arafungura narijya jewe nasabwa kuja ndafungura utuntu tworoshe ca ndagenda kwa mushikanje ca ngwariraho kandi rero kuko icyo gihe nari ntanguye kugirisha ibipimo bijya bitamaye examen ibipimo nta kuntu byari gushoboka yuko ndabikora ntari kuwo muntu wo muri famiye ashobora kufasha gutyo rero maze gushika kuwo mushikanje dusha turagenda turagirisha ibipimo shitse kwa muganga barapima babanza kumpima estoma n'igipimo n'egizame bita endoscopy iyo egizame rero barayimpima ukuntu bayipima naho nasanze ari ibintu bigoye kandi atari imana igufashije no gupfa wopfa kuko bazana ikintu gifise diametre zingana n'uru rutoke bakinjiza mu kanwa bakamanura neza mu kanwa bakamanura bagashitsa ngaha hama bagaca batsunguritsa bagaca bazumuriza kandi aho rero ico kintu hariyo n'ahantu usanga hakumuriro urumva umuntu yene ufise ubwoba uravye uwo muriro wocugira n'ubwoba kuko mu kuyigupima barakubwiye ati barakubwira bati uzoze utariye utananyoye n'amazi kuko bariko barashirayo ico cuma indani umuntu arashobora kuyogwa akavomisa niyo mpamvu rero bavuga ko uza utariye ikintu na kimwe kugira ngo bikunde ntuze kuvomisa rero ico gipima baragipima haheze iminsi turaza kuraba inyishu tuje kuraba inyishu muganga arambwira ngo ngareho ngo utuntu ngo tutameze neza ngo umenga nuduhere ngo kuri estoma baca bantuma ibindi bipimo muri vire ivyo bipimo navyo byavuga byari ibyo kuraba yuko uruzogi bijya bita mu gifaransa intestin grêle ko rutoba rugwaye hanyuma barupimye nago basanga ndakomeye kuko ubwo rupimo nigo rwaca rutanga neza rero ibipimo nyezina vya estoma bapimye ayo ma intestin grêle baca basanga ndakomeye meze neza kuko nari nababwiye yuko ngumbiza ndi ibintu bidashoka bihoka nguma nuzuye inda bidashoka bihoka hama rero bigenze uko ico gipimo basanga ni sawa mu nyuma ndongera ndagaruka aho hose yari amafaranga agenda kuko ivyo bipimo na mafaranga menshi cyane ndongera ndasubira kwa muganga baca banyandikira ngo nze kwipimisha indwara bita hepatite hepatite nayo abo rero izo ndwara bazingira nasha numva ngitse ubwoba nari izi ndwara kweri jewe iyi ndwara hamwe bosanga ndayigwaye byogenda gute nkagira ubwoba hanyuma ariko nubwo umurwayi agira ubwoba iyo umuganga amushize niho aja uko amubwiye niko yemera ndayipimisha iyo hepatite izo hepatite ndazipimisha zose barazipima ariko bamaze kuzipima basanze nkomeye atazongwaye nubwo nari ngwaye kandi aho hose n'ibyo bihe twaguma dupimisha ibyo bipimo hose naguma serebera haragera naho pima ibiro 46 kandi ndi umuntu w'umugabo nyine ukumumbona mbere ubona aronze kuko ico gihe nkinza kwiga kaminuza nari umuntu abyibushe cyane nari umuntu munini ya cyane abambona bavuga ngo mbere wengo nkeka uje kwiga ngo uri guverinere ngo wahora uribura amatari kubera ukuntu babona nari mbyibushe cyane ariko rero hajya beneda tuzoze turashima imana uko uzobona uri kose uzoze urashima imana uko yakugize kandi uzoze uravuga uti ukundi niko imana yangize nubwo utoronka amafeza n'amazahabu mbwo ukabona urafise ubuzima bukwiye ico nico kintu ca mbere umutahe wa mbere imana yahezagije abantu n'ubuzima n'amagara kuko ufise amagara ibintu byose uzobironka amafeza uzoyaronka amazahabu uzoyaronka ipanga uzozironka ibintu byose ufise amagara urabironka kuko umuntu atarapfa cyangwa ataraja mu ijuru ikintu cyose kibaho arashobora kukironka mu gihe akiriho Yesu nabahezagire hama rero ibyo bipimo barabipima basanga ni sawa bamaze kubipima basanze nkomeye baca barantuma ibindi bipimo bantuma ikindi gipimo cyo kupima iradiyo cyo bita radiyografi barampima bamaze kumpima amarezi ritatu yazana ariko ayo marezi ritatu yazanye basanze atangorane zihari mugaho jewe nkaguma numva mbabara mbabara uko kuntu nari imeze kuko nababwiye yuko nari fise imisonga imisonga munda aho nkora hose nkumva umusonga burya nicaye mu kwicara nicara byasaba bari barampigiye agatebe k'inyegamo nicara uku nyene uku kubera inda nababwiye yuko yari yariciyemo kubiri uruhande rw'epfo rukaje kwago na ruguru kwago wamenga haraciyemo akarimbi Yesu nabahezagire hama rero turiko turagenda icari kibujijwe co sinashobora kwicara kwikinga icari kizira sinashobora no kwicara ku moto no mu muduga mu kuwicaramo umuduga nawo nyene uciye nko kuri doda canke wicetse na gatoya ubundi murabona ko mwikaburimbi imodoka ntizice kabitavanye nuko ibarabara ryo baryarononekanye mugabo no mwikaburimbi narababara imodoka iri kiragenda narababara kuko nari narageseye hama rero bigenze uko barantuma na ekografi rero nayo bayintumye iyo ekografi bayintumye turayigirisha tuzanye inyishu basha ba muganga aca arabona yuko hoba hariho aravuga ngo ko hariho ngo amazi aca arabona amazi ngaha anyamusi y'umukondo yoba ariyo aca avuga ngo hariho ngo amazi muganga atari menshi ngo tubona ngo mu mukondo ngaha ngo igisigaye rero ngo nuko twosha tungoca ugenda ugapimisha aya mazi kugira ngo turabe tumenye neza ikintu coba carateye aya mazi tubabe ingwara yoba iri nk'aya mazi basha baranyandikira igipimo nzobwirisha kuri presereja hanyuma ico gipimo ndagenda ndakigirisha aho hose rero ubwo rugendo rwose ibyo byose byatwara amafaranga menshi cyane kandi aho hose urumva ko nta muti nariko ndarya ubundi n'Imana yanzigamye kuko umuririmbyi naririmbye ngo ikigeragezo kitarimo umuvumo gihindukamo umugisha iyo uri kurageragezwa ushima ikigeragezo kiba cavuye ku Mana ari ukugira Imana ikugeze ubundi hariho ibigeragezo hariho n'ishure iyo uri kuriga iyo Imana iri kirakwigisha hajyanya nubwo woca hehe nk'uko muri ibyo yavuze ngo inzira niyaca mu mazi inzuzi ntizizokurengera inzira niyaca mu muriro imbeya ntizizokubabura ngo uzobumbwa n'ubuntu bwanje bwishi niko Imana yavuze kandi ngo umutima wisunze umwana wayo ntizowurekurana umwasi namba naho genomu covyura ingunza ntikizowushikura mu kuboko kw'Imana rero ibyo byose nubwo nabicamwo ariko Imana yagiye iranzigama kuko iyo ngwara nayigwaye amezi atandatu kandi aho hose abandi bariko bariga kuko umwaka ntiwari bwahere abandi bariko bariga mugabo urumva ko amezi atandatu muri kaminuza ni gice cy'umwaka uhombye igice cy'umwaka kuko umwaka muri kaminuza ugizwe n'amezi 12 amezi atandatu rero avuyemo igice cy'umwaka kiba kigiye urumva kwizera ko ushobora kumenya biragoye hama rero nubwo atamiti nari ifise naragumyaho kurya ntibyari bikunda ndiye nk'ibiyiko bibiri by'umuceri naca numva amazi indi kutsura ibiyiko bibiri by'umuceri gusa naca numva inda yuzuye kuko nabwiye ko yari yariciyemo kubiri ntibyakunda yuko birenga ngaha ngo bimanuke Yesu nabahezagire ndagumaho ariko nkaguma senga nubwo nyene umuntu agwaye hajya biragoye kugira ngo asenge cyaho ntibyanakunda yuko ndanavuga ntibyakunda ko mvuga kuko ururimi rwari rwaruzuye mu kanwa ntibyakunda yuko shobora kuvuga hanyuma ariko nubwo twe tutoba bizigirwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga Yesu wewe yamara umwizigirwa ndagumaho nguma nsenga nguma ninzeye Imana hanyuma ikindi nacho jewe nari ngwariye kwa mushikanje adakijijwe uko mushikanje ntiyarakijijwe nta muntu numwe yari ngaho hantu nari gushaka no kubwira ngo urasengera ariko Imana ishimwe ko mwemo yera tugenda adusengera mwemera adusengera kandi ngo atunihira iminiho itovugwa kandi ngo ku Imana igomba niko mwemo yera adusengera hajya hanya mwemo yera yabatadusengera impwemu mbi zotugiriye nabi cyane ariko Imana ishimwe yo yaduhaye yatunkiye impwemu yera akadusengera hama rero ndagumaho ibyo bipimo byose twarabigirishije mu nyuma rero canumva canumva umuntu ambwiye ngo nzogende ngo muri sikanere hariho abagira neza bari bari baraje yo mu Kamenge hari ahantu bari bari sikanere bayitangira 30,000 hama ndayijamwo barampima bamaze kumpima barambwira nyene barambwira kwa magufa nyene yaheze atamavuta kirimwo bambwira nyene yuko yama enteste grere sinzi ukuntu kivuga mu Kirundi ariko ntaco muca mubyumva ko ko zahiye ko zatabaguritse kubera nyene iyo ngwara ko bisaba ngo yuko mbere noza ndajye utuntu tworoshe kugira ngo bikunde ntizice zitabuka uko niko bambwiye barambwira n'izindi ndwara nyinshi barambwira ukuntu umubiri wanje umeze ko atamara sofise acarambwira nzoze ndajya ivyamwa byinshi nzoze ndajya ivyema bibisi nzoze ndahekenya n'imyumbati aho ari indwara bari bambwiye byasaba yuko canza ndajya ivyo bintu bambwira yuko ata vitamine ngifise zagiye Yesu nabaheza gihe hama ndatekereza ndagumaho hama rero bimaze kugenda uko baranyandikira urupapuro mugabo mu kugenda ku yosikanere si muganga yari yandungitse jewe kuko aho nari ngeze nasigara ndira icomenyesha indwara gusa ngwaye kuko iyo sikanere nari ngiye ko yari igira 12 mu bipimo nari maze kugirisha nari maze kugirisha ama egizame 12 aho hose atandwara batora kandi muri ibyo bipimo nta gipimo cari munsi y'ibihumbi 20 nibaza batacarimo nibajije hanyuma rero ndagumaho ndavuga ndiyumvira nti mbwiye igipimo urupapuro banyandikiye nkarushira muganga atari we yantumye nubwo ndikiza kubikibazo mugabo narabimushiri twakundi nyene babimaye ngo je navuga nti nubwo bombwira ko ngwaye ingwara bizosaba yuko ngurisha n'itongo aho nari ngeze kuko bene data nari ngeze ahantu n'uwo mpuha uwo mpuha gusa noba bukuruke nani biro 46 mako nari ngeze kure ndiko ndagenda menge hari abantu benshi naca ku ruhande nk'iyo kugira ntihagire ubuseka kuko hagize ubuseka natarikira nk'iyo kandi ntibari gutora umuntu Yesu nabaheza gihe hama rero ndagumaho ndaguma ndasenga za mpapuro rero ndazishiriye muganga muganga wewe yaciye azintabagurira mu maso uno n'ibininde yabigutumye ngo uragenda unzanire inyishu z'urupapuro za egizame nagutumye kugirisha muri presere ja Charles kuko urwo rupapuro nari naruzanye ruri ku inyishu hanyuma uwo muganga sinashotse ndamutora kuko muganga ubundi abadogiteri baragoye haro n'igihe guharandevu no munsi ukamurindira ntumutore nawe rero yatangarande vyo kuwa kabiri no kuwa gatano kuwa kabiri utamurose mpaka kuwa gatano ugasha umari yo ndwi yose ugwaye uhereye atacuri bugire uguma wumva useberezwa nyene nkuko nababwiye ca ndavuga nti reka ndabundi mudogiteri basi ima yinyishu kugira nombe kwa shobora kuyeterupleta nombe kwa shobora kumbwira ko batoye indwara canke batayitoye kugira ngo icemba ndivuze bigenze uko ndayimuhaye wa muganga uwo muganga nayihaye wewe ashambwira ngo nta kintu kirimo acaca intege nkaba batasi baza guca intege bamoze yuko ngo basanze ngo muri ico gihugu ngo hari abagabo b'ibinaki ego Yesu abahezagira acaca intege ashambwira yuko ata kintu kirimo muri iyo nyishu nzanye bigenze uko rero shandaguma mugabo rero muganga umwe yantuma kugirisha ico gipimo antumye inyishu shandayizana ndayizanye ndamumeretse rwa rupapuro acambwira ngo ngo none ngo ntubona ngo ntubona ngo yuko ngo basanze ngo urwaye igitunu co mu magufa aho ico cari igipimo ca 11 kubera ico nari nakigirishije imbere yo kuzabwirisha iyo sikanere kuko iyo sikanere yagira 12 hama acambwira ngo basanze urwaye igitunu co mu magufa ca ndamaza muganga none muganga ico gitunu co mu magufa nico gituma no munda numva imisonga numva umenga na macumu kuko aho nkoze hose numva hatonekara umenga n'icumu ririyo nivyo ico gitunu nico gituma ndiye n'ikintu bidakunda ko gishobora kumanuka muganga acambwira harya abaganga nabo bafise amabanga bafise ubundi bumenyi baretse kunganya na Yesu gusa ariko nabo barafise ubundi bumenyi na cane cane ko Yesu ariwe yabubahaye hama acambwira ngo ngo none ngo munda ngo ntiwaruzi ko hariyo amagufa ngo yiga no munda hariyo amagufa ngo aho nyene n'ico gitunu nyene vyose biva kurico kuko nta na hamwe ntababara ngiye no kuryama jeni sinaryama ngo bikunde kuko sinashobora kuryamira urubavu sinashobora kuryama ngaramye sinashobora kuryama n'ubitsinda carazira nta ruhande na rumwe nashobora kuryama vyarutwa nuko noguma nicaye ukunyene mpaka bukazorinda buca niko vyari bimeze Yesu nabahezagiye hama ndaguma ngaho acanyandikira rero ashashira kuri traitement aranyandikira urupapuro ngo ngende mu Buyenzi aho basanzwe bapimira igitunu aho bapimira igitunu hoho bapima igitunu kijyanya co mu gitigu nico bapima biciye mu gikorogwa ubundi ivyo igitunu co mu magufa aho hajya kuri centre aho bagipimira mu Buyenzi ico mu magufa ntibagipima niyo mpamvu vyarinze guciye onya iyo kure kuko igitunu co mu magufa kiragoye gutora bica kure ubundi jewe baguma bambira yuko ngo ayishano kuko naragwanya intambara zikomeye nabwiye yuko je naringwariye mu badakijijwe kuko bavuze ngo inkuru y'umwana isubira inyuma ndi mwivyo bihe nyene tutaratora iyo ngwara aho naba barampagurukira n'uwundi muryango nyene wose urino uwo mushikanje uko yo yari yarengewe uwo mushikanje yari yambwiye ngo tugende ngo hariho umuntu bumvise yuko ngo apima ngo ishano ngo kandi uwo muntu ngo baramuzi ngo numuhentegitwere ngo baramuzi ngo abantu bose baramuzi jewe rero kubera nyene nari meze ukuntu nari ngeze kure ndagenda mugabo ngenda afise amazinda ndagenda shitseyo uwo muntu acarandika ata mu kiganza arandigata mu kiganza andigase mu kiganza acha abivuga mu Kiswahili mugaba siguye yuko ngo nuka mu kiganza uko ngo umuntu ngo agwayishano ngo ngusanga ngo anuka niko ndavyumva ntavyonze hanyuma acha amu acha amutuma kinju kinju ijya niniya ayikure kuri boutique ayizana yo kinja rayizana hanyuma sinzi sinibuka neza ibintu yasizemo ashambira ngo uyu ngo aya mazi rero ngo azoze arayanwa azoze arayanwa mugabo jewe naciye nahura uko ari umupfumu kuko naciye ndabibona kandi abantu nahura numva bahavuga ko hari umupfumu dusha turataha dutashe jewe sha ndabwira mujikanje hajya rero abantu bize kuko we yarinze yarize umuntu yize adakijijwe usanga goye usanga metse ukuntu kuko bobo ba bobo bashira umutima kuvyo babona no kuvyo biyumvira no kuvyo baba barize niho babona yuko ubwenge bwabo bugarukira Yesu nabaheza gihe ndamubwira ni jewe rera yamazi nayo nzonwa umuti nawo nzonwa uko bizogenda kose nawo nzonwa yumvise yuko atawonzonwa n'amafaranga yarishe amaze gusohora neza aca yumva aranyase aranyanka gushika naho muhira iyo mva mukayanza muhira aca arabitangaza aravuga ngo wa muhungu wanyu bamuhaye ishano kandi iryo shano barari mutoya mugabo yara baramuha n'umuti mugabo yarahiye yuko uwo muti atawazonwa rero mukumva apfuye ntimuze mumbaze na kimwe ivyo jewe navyumvise mama bimbwiye tumaze kubonana kuko mama yambwiye ngo neza neza nari namaze kwihebura ko wapfuye ko tutazosubira kubonana nti akibimbwira uko naciye ja mu cumba ndapfukama ni yari bwagezwe ari umukatolika mugabo yahora kijijwe kera hanyuma papa caramukura yo kuko papa ntakijijwe mugabo ngo naciye nje ahantu ndapfukama ndasenga ndavuga ni mana untabare uyu muhungu wanje ntazopfe tutongeye kubonana ngo amarira aracunduguta neza ntazi yavuye kubera numvise yuko ugomba upfe tutazosubira kubonana kuko bene data bagenzi nshuti z'umusaraba murazi yuko iyo mu byo abantu bazi canke biyumvira iyo bumvise umuntu ngo yarariye ishano baca batangura guharura neza yuko uwo muntu agiye gupfa kandi nasanze ibimenyetso by'igitunu co mu magufa nasanze arico kimwe n'ibimenyetso by'ishano kuko nta peti usubira kugira uronda ugahera n'ishano naryone nuko rero ikindi naco nasanze dukwiye kuzoza turamenya ubwenge bwose hariho abantu kenshi bapfa bagwaye indwara yo kwa muganga mugabo batazi ko bagwaye indwara yo kwa muganga bibaza ngo bagwayisha kuko jewe nk'iyo nshanja ko nkarogomera uwo muti nkaja ko nkawunwa nari gupfa nishwe n'ishano ariko nishwe n'indwara ishobora kuvugwa igakira nasanze ari abantu rero benshi bapfa bishwe n'indwara ishobora kuvugwa ariko kubera batarose umuntu abungura ubwenge cyane batatarataje mu buryo bwose bushoboka kandi bubaho ego Yesu nabaheza gihe rero bigenze uko uwo mushikanje namurahiye nambwiye ko ntashobora kuwunwa acarahamagara abandi tuvukana baca barashira hagati ndicara ku meza nabo barankikuza barambwira nti none wewe ko babonye kugwaye ishano ko ari ishano bakabara guhaye umuti ko wase kunwa aha none kugomba upfe ushaka uzotumara amazi ngo nitwakuvuje ko wase kunwa uwo muti. Hariho umuhungu tuvukana yambwiye ijambo ntazibagira ngo je ngo abakizwa ngo murantwenza ngo ahangwa ni wowe unwa ngo ukawunwa ngo ugakira ngo hanyuma ngo kazokwihana mu nyuma ngo mugaba wawe uri wawe unyoye ngo wakize. Hanyuma ndahagarara neza harya bene data agakiza k'umuntu kazoboneka kijya gihe uciye mu bigeragezo niho kazoboneka yuko warukijijwe cyangwa udakijijwe. Ubundi iyo turi mu rusengero, iyo turiko turaririmba, iyo ibintu byaryoshe mwe mu yera yamanutse cyangwa abantu baryohewe, umuntu wese ubona kabisa ari sawa. Mugabo iyo haje igipimo, iyo haje igeragezwa, niho rero ucubona ko umuntu yarakomeye mu gakiza cyangwa atarakomeye. Nubundi ijambo ry'Imana riratubwira, Bibiliya iratubwira ngo ni wadendebukirwa ku munsi w'ibyago inkomezi zawe zizoba zari nke. Iyo umuntu adendebukiwe atsinzwe kijya gihe muri bijya bigeragezo bica bigaragara yuko umenga nta nkomezi yoba yari afise, ariko kandi nta wirata inkomezi si ku bwacu, si ku bw'inkomezi zacu, ariko ni ku bw'inkomezi z'Uhoraho dushobora kunesha. Ego Yesu nabahezagira. Hama rero ndagumaho abo tuvukana ndababwira yuko jewe nizeye Imana ko ntashobora kunwa uwo muti. Uwo mushikanje arambwira ngo uyu muti nkaramuka ndawusheshe nkawumena amahera nawuguze amahera nawutanze kamera nagutanze ko yose uzoruhuka uyandishe. Jewe ndigumiraho ndagumaho ngumanye neseserezwa kwa kundi kuko nabwiye ko atamuti numwe nariko ndanwa washobora kunkiza. Nanone n'ubu ndabyiyumvira ingane namaze amezi atandatu nguma seserezwa uko kuntu ntajya, ariko nkamara ayo mezi atandatu ndi ngaho atamuti nwa ariko nkabaho. Ubundi Imana ni Imana, muzoze murashima Imana, muzokunde Imana. Yesu nabahezagire. Kuko jewe ni imatera yose yabaho banjyamikako sinashobora kumva mahoro. Yabana zijya matera nini yabi batazi yango Dodoma ndayiryamye ko naguma numva imisonga. Nta buryo na bumwe nashobora kuryamiramo ngo ndonke amahoro ngo numve ntekanye. Byasumbiraho norara nkanura nkatuma mpaguruka nkegamira uruhome canke nkicara nk'uku nyene mubona nicaye, ariko ubu sinicaye uku ngo ndacagwaye ndakomeye. Yesu abahezagire. Hama rero uwo muryango urandurukanye nurampeba uragenda usa n'ukukuye kw'amaboko uvuga uti jewe twebwe turarekuye upfa na kazi kawe twebwe ntacyo twakoze ntacyo tutakoze ngo tuguhanure ntacyo jewe nakoze ngo ndagufashe ndakuvuze mugabo urananiye. Ubu rero jewe ndakuye kw'amaboko, ko niko mushikanje yambwiye, ndakuye kw'amaboko wewe ibisigaye urimenya. Ahanazanye aba anya muvukana tuvukana nkaba nk'ibyabona ku buryo bw'uko muhira batazovuga ngo umwana yapfiriye iwawe ntacyo wakoze. Aba ni nk'ibyabona bazofasha kubibwira ababyeyi. Ndagumaho ndaguma nyene nizeye Imana ndi kwaje nyene kuko mwumvise ko atawashobora kusengera canke ngo antere n'ibyizigiro atari uko baguma gusa nyene bagomba nyene ko nodeburura cika intege, ariko Uhoraho yarambona kandi namwemera arasengera n'abandi bene data barasengera. Hama rero bakaguma banambwira ngo umve rero ngo tukubwire ngo basi ngo ubwira ngo uhinyutse ko neza uba warari iryo shana ati bati urafata iminyanya ambwira ngo nzofata iminyari ndayikanye hanyuma icenwa ajya mata yujya munyari hanyuma abandi barambwira sinzi n'ibindi byatsi bambwiye ngo nze nahire hama mugute inwe abandi barambwira ngo nzofate amajane menshi ndayateke hanyuma inwe ibyo byose numva mu mutima birazi jewe ndababwira ngo ariko kweri jewe na munyari ishobora kuja kunywa nta byatsi jewe ishobora kuja kwahira ngono mu izina rya Yesu ndabyanga ndumva yuko ibyo bintu atabyo nokora nti gusa rero bene data ngaho nagwitsa kuguma niyetse namba hageze ko ntahe mugabo ntiyanduce Yesu nabahezagira bene data wewe uri kuranyumviriza wewe uri kurumviriza ubutumwa buca ku radio igihe cyose uzoca mu kigeragezo nk'icyo uzugwize kwiyeza uzugwize gutunganya umutima na cyane cyane iyo uri kuragerageza ariko atajwe rikwagiriza icyaha aho onya aho ubura umuhigo kuko Bibiliya ivuga ngo hahigwa uwahariwe ugucumura icaciwe kikatwikirwa kandi ngo hahigwa abagenda batunganye ubundi gupfa twese tuzopfa uko uyu mubiri uyu unyuzobora umuririmbyi yavuze ngo ni nyama y'ibyondo uyu uzobora ariko na cyane cyane wa muntu w'imbere niwe muntu akomeye ariwe mwemuye none rero niyo mpamvu umuntu akwiye kwamatunganya ubugingo kuko jambo ry'Imana rivuga ngo kandi mwemu n'umubiri n'ubugingo byose hamwe bizosangwe mu mahoro bitagira agaseruka gushikaho umwami wacu Yesu Kristo azozira niyo mpamvu umuntu akwiye kwama na cyane cyane atunganya umuntu w'imbere ariyo mwemu yera aribwo bugingo ndagumaho ndarahira nti jewe nta byatsi ishobora kuja kurya nipu mu izina rya Yesu ndabyaka ngumasenga hanyuma Imana irangirira neza aho rero niyo mpamvu murambabarira nari nabanje gukavuga imbere kuko nari nagasimbye naringezaho nababwiye yuko rero naciriye nja hariya mu Buyenzi hanyuma barashyira kuri porogaramu yo kuza ndaronka imiti ya ca gitunu cyo mu magufa kuko nababwiye ko batinze baragitora ku gipimo ca 11 hama barashyira ku iyo miti rero ndayifata kuko iyifata mu kiringo c'amezi ikiringo cy'amezi atatu baca baguhindurira bakaguha iyindi mugabo yose hamwe uyifata mu kiringo cy'amezi atandatu iyo miti rero nayifata twebwe rero baca bakubwira yuko uzo uyifata utarajya mugabo ngo wejeje kuyirya ugacuka ibintu byinshi rwose kugira ngo bikunde wongere kubyibuha hari ikiringo baca baza barongera bakagupima ibiro baraba yuko ibiro byiyongereye basanze bitiyongereye n'ubuguhana bahakwa kuguhana kuko acabona yuko utajya nanje rero ingorane sinajya nabwiye ko ndiye mutu yiko tubiri naca numva nutsuyinda mugabo iyo miti yagiragira akamaro uko nayifata nk'umundwi naca numva ntanguye gutora gahengwe utukuvu tugatangura kuza nkumva ntanguye kugira apeti nkumva ntangura gufungura kwa rurimi kwatinze rurakira hama rero biratinda biragenda neza iyo miti ndayifata ndatinda ndasaba mbere ko bongirira transfere kuko no kwa buyengero mu mirango barayitanga naho nyene ndasaba barangirira transfere babashira kwa buyengero kubera hoho ariho hambera hafi kuko nababwiye ndiko ndatambuka nagira ingorane hako mbere nogenda n'ikinga byarutwa nuko nogenda n'amaguru niyo mpamvu naciye saba kuboshira hafi yaho naba kuko naba mukamenge kugira ngo shobore kuza ndahashika byoroshye hame yo miti ndayifata muri cakiringo maze kuyifata numva narose agahengwe hanyuma numva nakize iyo miti imaze guhera numva nakize na kuko mwico gihe maze kuyiheza nagiye ndafungura ibiro biratangura biriyongera ndava kuri bya biro 46 napima biriyongera ndanacaca ko kimwe kuko bene data kugira ngo hiyongere ko nikiro waragwaye iyo ngwara kugira hiyongere ko nikiro uba warakobeje ndatinda mpima ibiro 47 48 nagiye gukwiza ibiro 50 mu mwaka w'ibihumbi 2020 na hafi w'ibihumbi 2021 niho nagiye gukwiza ibiro 50 ntama rero ndagumaho imana ndabona yuko inkijije ego irankiza rero ibyo nibyo nagomba gushimira imana hanini ya rero nashimiye imana ko nkuko kugwara kwanje ntigeze niyanduza ngo kugwara kwanje narashingiye intaye imana ndahagarara nk'umugabo kuko muririmbyi kantike y'ijana n'umunani yavuze ngo je ndi umukristo nzokwamandiwe hagiye kugira ngo umuntu yerekane ko ari umukristo nuko no muri bya bigeragezo ahagarara ubundi mu rusengero baratuzi ko turi abakristo baratuzi ahandi kandike ya 43 nivuga ngo ngomba ko no umukristo wo mu mutima apano wo ku mubiri wo mu mutima umuntu akabyumva muri we ni jewe ndi umukristo ubundi hajya tuba baratubona dutoye dutwaye bibiliya baratubona ko turi abakristo bacavuga ngo turi abakristo aho duca hose baratubona mbere rimwe baranadutazira ngo pastori ngo mukozi w'imana kubera babonye twambaye karuvati cyangwa twambaye ikositime cyangwa dufise bibiliya bashavuga ngo pastor ngo ujya n'umukozi w'imana mugabo ibyo sibyo bishingira intahe umuntu ko ari umukozi w'imana cyangwa ko ari umukristo umukristo nyawe yemegwa nuwo mu mutima yishingira intahe kandi na mwemu yaramushingira intahe rero umuhimbyi yavuze ngo je ndi umukristo naho igihugu cyose cyomwenga sibyo beneda naho igihugu cyose cyomwenga cyogutwenga ukabyemanga kuri umukristo ariko hariho igihe usanga umuntu n'abantu bo muri karitsiye gusa yanka yuko yoshinga intahe ko ari umukristo muri karitsiye gusa mugabo rero cumbwira igihugu cyose umurinzi yavuze ngo naho igihugu cyose cyomwenga jeho rero imana yarakoze ko mwabo bantu tuvukana nashoboye guhagarara neza nkashinga intahe kuko ndashima imana ubu nubwo batarakizwa bwa barabonye ko jewe nakijijwe by'ukuri ko nahagaze nk'umukizwa kuko nk'ubu iyo nahagarara nk'umukizwa n'abanisha intahe yanje kandi hagiyo iyo udeburuye si wowe w'imaramaje wowe ubwawe uri imaramaje umaramaje n'ishengero umaramaje n'umuntu wese yitwa umukizwa hagiye umuntu akoze icyaha abakoze icyaha kandi aba amaramaje ishengero aba amaramaje n'umuntu wese yitwa ko yakijijwe kuko baca bavuga hariho igitutsi baca bavuga ngo ye ngo babakizwa ngo yaha abasha ngo ibyanyu ngo twarabibonye ngo twarabahinyuye bivuye ku muntu umwe gusa umwe wenyine abatetereje ishengero abatetereje umugeni wa Yesu abatetereje umuntu wese yitwa yuko ari umukristo muze muza twihangana, muze muza aho umuntu wese ari agakora ikintu cy'ubuhizi, agashingira intahe agakiza kiwe, agashingira intahe uhoraho, kugira ngo n'abandi bose batarakizwa babone yuko umukizwa ari umukizwa nyene, ko hari hivyo twakijijwe. Mugabo ubundi iyo umuntu akoze icaha aho gikoreye hose, ugikoze gica camamara canke se mu gihugu cose bakabibona, hama rero baca bavuga ngo abakizwa, abakizwa baraguye, abakizwa ntibagikijijwe, nte ivyo bakora. None rero muzoze muza twirinda twiyubara aho turi hose. Hama rero ikindi nacho shimiye Imana, nababwiye nti ibyo bihe byose nari ngwaye ku ishure baguma biga, kandi murumva nagwaye igihe kirekire amezi atandatu igice cy'umwaka ugize ishure rya kaminuza. Ariko rero natangariye Imana ni hamwe navuga nti ikigeragezo kitarimo umuvumo gihindukamo umugisha. Mwico gihe hageze ntoye mitende, naragiye nyene ndiga dukeya ndiga, hanyuma ibiko ibibazo ndabikora. Mugabo hageze ko batugira manota bafishije berekanya manota, nasanze naramenye Imana yarakoze cyane, narashimye Imana ndaryoherwa cyane. Nasanze fisa manota 61 ku ijana, ibice 61 ku ijana. Ndavuga ni Imana harya ni Imana iruta ingabo, kuko ntibyari byumvikana ingene noba naragwaye igice cy'umwaka abandi biga jewe sinige, mugabo nkaca ndonka ayo manota 61 ku ijana. Kandi aho rero hari abandi, kuko cyose nabaye wa nyuma, hari abandi nasumbije ahubwo ngaho nari mubi imbere, agaba hari abandi nasumbije bo batagwaye batace ibyo bigeragezo baranize. Ariko jewe mugabo na jewe narinze, kuko murumva ko nari mu ishure rikomeye. Ubundi Imana igucije mu ishure, ubu uri kuriga byose, uvayo waramuye wa bya bindi byose bicatikora, uca usanga byikoze. Muzoze mwemera Imana ibigisha, wemeye Imana ikakwigisha, uzova muri rya shure wamenye warose diplome watsinze. Kubera rero uba watsinze mu iryo shure warimwo bw'Imana, na bya bindi byose bimwe wari ufise nk'imitwaro, bimwe wari ufise nk'ibigeragezo, bimwe wari ufise nk'ibibazo, uzosanga byikoze. Arumva ko jewe nubwo nari ngwaye abandi bariko bariga, nasanze mu ijuru banyigiye, kuko nk'ayo manota sinomenye iyo nayakuye. Ubundi murazi yuko twebwe abakizwa tudatirisha, ntitwiba, ntiturabira ko ibyo navyo tuba twaravyihanye. Ariko Imana yankoreye ico gitangaza, sanga namenye, kandi namenye ata deni fise. Hari ibintu mutubabarira abatumva abatabimenyereye, hari ibintu muri kaminuza bavuga ngo complement, ni ukuvuga abayimutse, mugabo hariho ivyigwa atatoye mu iryo shure yarimwo, avuye nko mu wa mbere akaja mu wa kabiri, ugasanga agiye hariho ivyigwa byo mu wa mbere atamenye. Ivyo rero navyo njewe nagiye mu wa kabiri ata deni fise, byose narabimenye, ivyo mu wa mbere byose narabimenye, narose nayo manota yose angana gutyo. Imana nihabwe icubahiro kw'ivyo bintu, kw'ivyo bitangaza yankoreye. Ego narashimye Imana, nararyohewe ko nagwaye hama nkakira, kandi agakiza kanje kakaba katatosekaye, nkaba narashingiye intahe agakiza kanje, kandi sukwishingira intahe gusa, ariko nashingiye n'intahe umukizwa wese, kuko iyo ntahagarara nk'umugabo nk'umukizwa byari guca bigaragara yuko abakizwa tudakijijwe. Mugabo nk'ubu nkuba bumviye intahe bose baca ari umukizwa, nawe acakomera ubundi yo twumvise ntahe z'abanesheje z'abahagaze neza mu bibazo mu bigeragezo izi ntahe ziradukuza ziratubyibusha mu mwemu umuntu akongera gukura umuntu akongera gukizwa rwose ibi nivyo bituvyibusha ubundi umuntu abakizwa nta bindi bibabyibusha kuko ntituzonwa amata kugira tubyibuye mu mwemu ntituzorya imiceri kugira tubyibuye mu mwemu ariko tuzorya iryo jambo ry'Imana ni izi ntahe nyene z'abanesheje nizo zigenda ziradukuza gutyo natwe tugasha twumva ko ivy'abandi baciyemwo bakanesha natwe ko tuzobicamwo tukanesha Yesu nabaheza gihe nuko rero ngomba ndangize dusoma umurongo w'ijambo ry'Imana uri muri Zaburi 136 ku murongo wa mbere haravuga ngo haleluya nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira none rero bene data cuti bakundwa cuti z'umusaraba niyo ntahe yanje nawe uyumvise yogira higukuye ikagira naho igushikije ukamenya yuko turi mwinosi nkuko kantike 182 ibivuga iravuga ngo muri iyo nzira igoye icyo mbega turora hehe niko kantike 182 ibivuga ngo duca mu misozi no mu myonga niho duca tuji iwacu mu misozi no mu myonga yavuga si ya misozi yaheha nateza oyaye ariko iyo misozi yavuga n'ibigeragezo ni ntambara umuntu acamwo agenda acamwo ariko umuntu aranesha umenye yuko rero duca mu bibazo tugenda duca mu bibazo kuja mu ijuru ntituzogenda na bisi ntituzogenda na ndege ntituzipakiza ngo tuguruke tugende n'indege ariko tukiri ngaha mu isi turacamo ivyo bigeragezo tugacamo izo ntambara ariko nubwo tuzicamo tuba turiko turagenda uriko uragerageza ugatsinda ugahagarara neza ukanesha ukunesha ikigeragezo ukuzamuka ukarenga uwo musozi w'ikigeragezo niko buryo uri kuragenda burya tuba turiko urugendo burya umuntu aba ariko ararugenda kuko ukunesha ikigeragezo uri kuratsinda uri kuranesha uri kurazamuka kandi harya ikindi nacyo nobabwira nimuze mwanga ibigeragezo ego ntawo byisengera mugabo ubundi Imana igucishije ahantu muri ibyo avuze ngo aho Imana igucishije burya haba hari inzira igucishije mu kigeragezo uracemera gusa usenga Imana ni Imana uzofashe iki kigeragezo zenda gihagaremo neza uzosaba inkomezi kuko ukivuyemo ukivamo wabaye ubundi muntu mushasha ufise izindi nkomezi ufise n'amavuta mashasha kuko uba wagwanye intambara utahora urwana ntamba wahora urwana n'abadahimoni babiri canke urwana n'ibigeragezo bitandukanye hariho igihe hazi ikigeragezo gisaba yuko usenga cane ugaca usanga wavuye ufise ayandi mavuta mashasha nuko rero turabashimiye abari mwateze amatwi iyi ntahe yacu Yesu abahezagire kimwe gusa dushikare gusengeranira kugira ngo twese tuzohurire mu ijuru kuko twese tubayeho kubw'amaraso ya Yesu Kristo kandi abaja mu ijuru nabo barakundana none rero mwese mumbonye muzoze murasengera kandi na jewe nzobasengera kugira ngo tuze duhurire mu ijuru Uhoraho abahezagire murakoze reka dusenga Imana Mana turagushimiye turagukengurukiye uruwera uragororotse turagushimiye ko wamana natwe nka nabyo turagushimiye ko ataho wohindabaza kuri wewe kandi turagushimiye ko ivyiyumvira twiyumvira ko ari iby'amahoro atari iby'ibyago urakoze rero ko wafashije ashobora guhagarara ahantu nkaba ngaha ahantu kuri radio none urakoze igisigaye ucumezagira ungire neza uzofasha utsomerezo ryiza n'abariko baranyumva bose bo babari mu bigeragezo bitandukanye urabafasha ubagwanire hamubahe kunesha mu izina ryawe gerayo tubisabye
amen.